Leo kuna class. Manze niko na class hadi jioni and then cut. Leo kuna kurest. Nafika huku mausiku.
Mimi sinanga classes leo.
So niende breakfast.
Kesho.